come on, a little while ago, and I got to write you a job.
Hapa ni wapi Tom? Hapa ni wapi? Hapa?
Hapa ni hapa.
Mbona hii side haijakuwa affected? Hii side. Hey, our Tom.
I'm going to go to the hospital.